Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe nshuti banywanyi mukurikirana ibiganiro n'amakuru vya misi yose dushikiriza ngaha kumboneza kure yacu kandi yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. N'umwanya tugaruka ku makuru agezwe ko mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko aravurwa mu gisata cya politike intwari bibereye no mu yandi makuru ariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bimenyesha makuru bitandukanye byaba ivyo mu Burundi no mu makungu ya kure. Ntakindi usabwa no gufyonda subscribe cyangwa abone nimba utarafyonda ko kugira ucyaba mu bambere bakigwa n'ibiganiro n'amakuru byacu. Muri kano kanya amakuru yacu araza kwibandana cyane cyane ku ngingo nguru nkuru zikurikira. Inyuma yo gukomborwa ku burongozi bw'umugambwe CNL n'ikoraniro riheruka kuba mu gisagara cya Ngozi, Honorable Agathon Rwasa akaba yaganutse aho yahora mu rugendo rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Ku kibuga cy'indege akaba yakiriwe n'umuryango wiwe hamwe n'abashingamateka bamuyoboka. Ku kibuga cy'indege rero aho Agathon Rwasa akaba yakiriwe n'abo bashingamateka bamuyoboka ndetse n'umuryango we, akaba avuye mu rugendo rw'akazi yahoramwo mu gihugu cya Kenya. Ibyo biruko mu gihe Nestor Giruko Ishaka aherutse gutorwa ngo arongore umugambwe CNL, we ahakana ibivugwa ko iryo kuraniro ryabaye mu gisagara cya Ngozi ku munsi w'Imana ko ryahonyanze amategeko agenga umugambwe wa CNL, akemeza ko abategerezwa kuryitabira aribo baryitabye. Uwo Nestor Giruko Ishaka aherutse gutorwa ngarongora umugambwe CNL akaba asigura ko basomye ico amategeko abarekurira basanga barafise uburenganzira bwo kurikoresha, ku kibazo cy'uko hari urundi ruhande rw'Agathon Rwasa rwasabye kubwira ibyo kuraniro ribe tukankirwa. Giruko Ishaka akavuga ko ibyo atacyo abizi ko. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri byinshi kubiko biravurwa ku rugendo rwa Agathon Rwasa ndetse ni byinshi biriko biravurwa mu mugambwe CNL wa Agathon Rwasa. Turaza kugaruka kandi ku makuru ariko aravurwa ku murwi wa Dynamo Basketball Club, aho abakinyi ba Dynamo banse kugira ico babwiye abamenyesha makuru. Mu mwanya waheze abakinyi b'umugwi wa Dynamo Basketball Club bashitse ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye biboneka ko badakeye mu maso, batahutse inyuma y'ukwirukanwa mu mahiganwa ya BAR ariko arabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo kubera kutubahiriza amategeko y'ihiganwa mu kwanga kwambara impuzu abandi bambara kubera zanditse ko Visit Rwanda. Abamenyesha makuru bashatse kugira icyo babajije abo bakinyi biboneka ko batanezerewe banse kugira icyo bavuze. Tubibutse kandi ko uyu mugwi wa Dynamo Basketball Club imbere yo kwirukanwa urukino rumwe wakinye wari warutsinze. Kuba rero uwo mugwi utubahirije amategeko y'ihiganwa hategekanijwe amande y'imiliyaridi 2 hamwe no kumara imyaka 5 atamugwi wa basketball mu Burundi usubiye guseruka muri zo nkino. Kuba kiri mu mahiganwa inkino zirabanzanya aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Turaza kugaruka ku makuru menshi ariko aravurwa kuri uyu mugwi wa Dynamo Basketball Club, aho wahejeje kuganuka uva mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu nkino za BAR, aho wirukanwe ku mvo z'uko utubahirije amategeko agenga iryo higanwa. Inyuma y'ibyo byose byabaye ku mugwi wa Dynamo Basketball Club ukina umukino w'intoki mu gihugu cy'u Burundi. Muri Febabu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu gihugu cy'u Burundi bakaba bahamagaje inama rukokoma. Nkuko tubisoma mu rwandiko rwatewe ko umukono n'abahurikiye mu nama ya bose muri Febabu bandikiye urongoye Febabu bakamusaba ko hotegurwa inama idasanzwe yo kurabira hamwe ibyavuye mu isuzuma ry'ubutunzi bwa Febabu bongere bafate ingingo zibereye. Abahurikiye mu nama ya bose muri Febabu bagera kuri 27 basabye kandi ko iyo nama iyo bavuba bwango mu kiringo kitarenze iminsi 60. Abanywanyi b'umukino w'intoke wa basketball mu gihugu cy'u Burundi bakaba barababajwe n'ibyo byose byashikiye umugwi wa Dynamo Basketball Club bagashikiriza umubabaro bafise nyuma yuko Dynamo yirukanwe mu higanwa rya BAT.
Ibibazo kijanye n'ibyabaye kuri Dynamo jewe byarambabaje nk'abandi barundi bose sinukumba baza gusa byarantangaje kuko sinabona impamvu yotuma bafata ingingo nk'izo twabonye. Ego icambere nohera ko nokuvuga yuko icambere nohera ko nokuvuga yuko ubiravye iyo ngingo naho yafashwe n'umukuru wa Federation ya Basket mu Burundi ishobora kuba yavuye mu butegetsi ni naco gicubona ivyakozwe byose kugira ngo iyo ngingo ihave yo kubuza abakinnyi gukina bambaye nk'uko abandi bambaye byahavuye bidakunda nubwo gusa n'ubu tugitangara kubona hari abari batubwiye ko byakunze umukuru w'igihugu yasemeye ariko haheza akanya akaba yaciye yihindukiza mu ijambo umuntu agaca aguma yibaza rero ati mbega ninde atwara Uburundi by'ukuri nimba ari umukuru w'igihugu hanyuma uko twari twabyumvise ko yari yasemeye agaca ahindura habaye iki ni ukuvuga yuko ashobora kuba hari abantu bashobora kuba bashyize nguvu zo kuba bamubwira ibyo kugwa kuruta uko nawe abyumvira. Hanyuma ikindi naco turazi yuko mu Burundi hari ibintu bitari bike bikorwa n'abanyarwanda ushobora gusanga bica mu rudandazwa ariko bikaba birakorwa. Aho navuga Rwandeya irakorera mu Burundi hariho na za Skol nazo ziratandazwa mu Burundi n'ibindi ibyo byose umuntu aravuga ati kuki ari abasponsor atacyo bimaze kuko n'abandi barayambaye n'abakongomani bari muri iyo competition barayambaye sinumva rero abarundi ikibazo cyuba kihari kugira ngo bagere ku rwego rw'eko.
Bakonib ati ingingo nk'izo zerekana urugero abategetsi b'u Burundi bagezeko
ibyo byarambabaje kandi byarantangaje kuko nabivuze mu ntango nizera kandi yuko abarundi baca babona ukuri kuri byinshi duhora tuvuga iminsi yose bakabona umenga turabesha cyangwa turabansira igihugu ibyo bakoze birerekana neza yuko ataneza igihugu kuko kuba bafashe ijya ngingo nta nyungu igihugu kibironkamo na ntoya si ukuvuga abantu bose baca babona ko Burundi bwiyubashe haba namba kuko abasanzwe baciye ubwenge atari igihugu abatwara Burundi uwo munsi barazi yuko ibya sponsor ataca bica bisabisaniye n'ikibazo bafitaniye n'u Burundi kuko uwo munsi turazi ko bari gushobora kuronka izindi nzira bacamo za diplomasi cyangwa izindi nzira badaciye muri ibyo bya sport. No kwibutsa kandi ko Dynamo atari intama mu rugamba donc si ukuvuga ikipe isa n'ukw'igihugu ni ikipe prive irimo abana ariko baritegura ndabita abana ariko barakuze ariko hari abakiri bato cyane bariko bitegura gutera imbere muri uwo mukino no kwiteza imbere mu buzima busanzwe harimo abayitwara iyo Dynamo bashyizemo uburyo butari buto butari buke kugira ngo itere imbere igere aho yari igeze uwo munsi biteze itari bike muri iyo nteguro bateguye kuko nibaza ko atari integuro bateguye mu mwaka umwe yateguye mu myaka itari mike cyane nk'uko twavyumvise muri video bashikirije. Nashaka kubabwira yuko vrema bibabaje gushika uwo munsi kandi twizera yuko abarundi bijya byaraye bibaye bigiye kubaha ikindi kintu cerekana yuko abariko badutwara umunsi ataneza bafitiye igihugu abanamba kuko ibihano bigiye gukogwa bo ntibizobashika ko bajya bategetse bafashe ingingo bizofashikira cyane yateguye bajya bakinyi bishikira abakinnyi tubwiye bishikire na federasiyo na basket y'u Burundi muri rusange icyo kintu kibabaje cyane.
Misago nawe ari mu Bubiligi avuga ko ingingo yafashwe n'abategetsi b'u Burundi aragahomera bunwa.
Ingingo jewe nayakiriye nabi cyane gose vraiment yanteye agahinda kubera ubwa mbere bitanga isura mbi ku gihugu cacu yuko harimo ikintu cinzigo mu ba rongoye igihugu ubugira kabiri cyerekana yuko abarongoye igihugu n'abarongoye FEBAB badakunda u Burundi naho bibaza ko aribo babukunda ntibamukunda kuko iyo ariko urugwaruka rugakina u Burundi bwari kumenyekana kubwa mbere baratweretse neza ingine bariko barakina neza baratsinze nk'ubu urumva iyo batsinze idarapo ry'igihugu cari duga ni ukuvuga ugiye kuraba izi nkino ziriko ziraba guhera muri nord muri afurika gushika muri sud abantu bose bariko bararaba urukino nkuvuga uko ibyarapo by'u Burundi byaduga niko u Burundi bwamenyekana mwibuke yuko turi no muri mu gihe bariko baravuga yuko bashaka guteza imbere ibintu bya rukera rugendo n'ibindi muri cyo gihe u Burundi bucawumenyekana uko butsinda niko abantu bamenya ati hari igihugu cyitwa u Burundi gifite abakinnyi bakina neza mumenye ko Afrique du Sud ari igihugu biri mu pays puissant ngaha anye muri Afrika bisigura yuko n'ibihugu bya Europe n'ibihugu bya Etats Unis n'ibindi bihugu byose donc biriko birakurikira ibibera muri Afrique du Sud byasigura rero yuko u Burundi bwagira bumenyekane cyane muri bimwe rero amazi iminsi bavuga bya mukerarugendo ahubwo hari nabuje kuraba baje no kuraba nabo bakinye aho kukijyana n'u Burundi vye nabonye vraiment biboneka neza yuko aba bantu bavuga ngo bakunda igihugu mugabe ntibagikunda hanyuma ubwira gatatu ikindi kintu bakoze batazi bagiye publicite u Rwanda ubu Rwanda baciye aho iyo visite Rwanda abantu bose baciye bagerageza kumenya nibega n'ibiki ahubwo ari nazo bashaka kuraba u Rwanda bafatse kuri publicite abarundi babagiriye kandi batabasavye n'amafaranga